Watashi, Mabushi, Go, Go, Ka, Genki, De, Kiyasu, Ya, Nemuru.